to remind you that you shine like the colors of the rainbow. Tabasamu lako linaangaza mji, una uwezo wako una